Malo tama oi fiafimi. This is our final contribution to Tongan Language Week 2021. This piece was written as part of a FakaMe, a White Sunday play 6 years ago, and the message is still powerful. So please sit back and enjoy. Ofat. He e te tuu toko taha, ko kita peho to whalala, ka kō ke whie mau hokulo tō eiki. A hoku I vi, e ku mau mea, hoku ata mai whakawhilosefa. Ke hau ata tākia ko eiki. Haleluia. I o koe mo oni a ho o whā, hei kai te tue whakamatala. Me he mo ui ta e amane kina, ki he nofo nonga, tie mā lie, whonu honga ia tae hae hae sia. O nofo iho ao masanie. Haleluia. Ko whai whaka mā lo atu. Ki he awhiona hoku hao. I he o ofa tae tu unga iha mea. Si I totone ta whea e, ho lau mā lie whai tātaki. A ho o wholofola ko hoku ka paka.
Ihe e te tuu toko taha, ko kita pe e te whalala, ka koe ke whia mau hoku loto eiki. A hoku I vi mau mea, a ta mai whaka filosofa, kia hau a ta ata kia koe eiki. Haleluia, 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 haleluia. I o koe mo o ni a ho o o wha, I kai toi whakamatala mei he. Ki he nonga nofo whie malie whonu honga ia tae hae hae sia o nofo iho a masanie. Haleluia, haleluia, haleluia. Whai whakamaloat, ki e a whiona hoku hau, ho o whata e tu unga I ha mea. Si toto ne ta whea e, ho lau mali e whai tata ki, Hallelujah, hallelujah, hallelujah.